Professor Lovemore Madhuku, avanoye president weNCA kana National Constitutional Assembly, vakashanyira vagari vekuNorton avari kukukwidza vari presidential candidate pama elections ariko musi wa 23 August. Regai tione zvakaitika pavakasvika kuzvitoro zvemuNorton.
That's really good, man. I'm not going to be able to do that.